tunataka kumwabudu Mungu. Na kabla tuzamwabudu, mwenye mbele za Mwenyezi Mungu. Just talk to him. Thank you.